Ai Marika, kaore ko atu I ko mai aho ne Harawira mo te karore haere ki ngā tōpito o te motu o te ao. Ina kua rarua nua ia I tana kaha ki te tipi haere wāhike. Engari nāia nei, kei te tirohia ia e te rātonga matua o te whare pāremata. Kei te whakawhitia tu tātou nāia nei. Ki tā mātou tari I te whanganui a tara ki te kōrero, ki tā mātou mātangi tōrangapu, tīnā.
Ai, ko ai o tātou kāri te hiahia kia haere ki te whenua o ngā wīwī. O tira mēna he kaupapa tōranga pūtāhau, kia kauarawa koe haere ki wīwī ki wāwā o tira ki whenua ke. Pari, te mīharo hoki o āna taonga whakahī.
Oh, tino ātahu.
O tira kia kaua te kai tōranga pū e kotiti haere I te kaupapa kua otike I te pāremata te whakarite, I haere ai aho ne Harawira ki Brussels I tērā marama, kia tirohia te pāremata o Europi. Engari I tērā tuarua, ka taka te whakaaro, hei aha mā Brussels, e 300 kiromita noa te tawhiti ki Paris.
Horekau he tino raru mō ngā whakaaro a te kaiwhakawā o te pāremata mō oku utinga mō te haere ki Paris, I te mea mō oku rā, wenda utu I te wā I reira hau.
Hei tā Harawira, I whakai atu te heamana o te kumeti pāremata ki Europi kia haere ia. O ti rā kua takahia ngā tikanga o te pāremata o Aotearoa.
You know, I think it's sensible that MPs stay, you know, in the visit that they're undertaking, but in the end I'll leave it for Peter Sharples and Talian Turia to talk to him.
Kia rātou tērā kōrero atona wākakitea.
Hara tēnei te wā tuatahi kua o mātua hone Harawira I ngā whakaritenga pāremata I tā wāhi. Kei wareware tana hīkoi haere ki te tūtaki te iwi moimoia.
He a te rerekētanga o tēnei haerenga me tō haerenga ki Ahitereiria?
Oh, he wā anō, he kaupapa anō, he whakaaro anō.
Ma, ko koe tonu te kaupapa nira?
Ko tahi anake tērā whakaaro ai.
Hei tā Harawira, he hiahia tonu nōna kia haere ki wīwī ki wāwā. O tira kei āna rangatira te kōrero mō tēnā.
Ai, ai kia hune Harawira kāre anō ia kia kōrero ki ōna rangatira a tare ana tūria rāua ko Peter Sharples. Hei tāna anō kei te pirangi tonu ia ki te mātakitaki I ngā whenua o te ao tini.
Tēnā koe tīnā.